Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Lilo tikulongo sulankhani titled Kukondera kwa mabwalo wa milandu mziko muno. Pa 23 June, mujaka cha 2022, Mussa John wochoka dera la Kachere mu mzinda wa Blantyre anamangidwa ndi apolisi kamba kopezeka ndi chamba chomwe malingana ndi apolisiwa komanso bwalo la milandu chinali cholemera ma kilogram 134. Lachisanu lake pa 24 June, bwalo la milandu la Limbe Magistrate linamugamula Musa kuti ndi olakwa kamba kopezeka ndi chambachi ndipo kuti akakhale ku ndende mkugwira mchito yakalavula gaga kwa zaka zokwana 10 ndi 3. Nkhani itamveka paliponse mdziko muno, anthu anali udabwa komanso ndi kukwiya malingana ndi mmene mabwalo a milandu a mdziko muno akumaperekera zilango zawo akapeza munthu kuti ndi wolakwa. Mwachisanzo, milandu ngati yomweyi mbuyomo anthu akhala akulakwa koma kamba kakudziwika kapena udindo womwe ali nawo mdziko muno. Anthuwa akhala asakupatsidwa chilango chokakhala ku ndende koma kungowauza kuti angolipira chindapusa basi. Pali zisanzo zambiri koma zomwe ndili nazo ndizochepa chabe. Mwazina mwa izo ndi monga mwezi wa February muchaka cha 2022 bwalo la milandu ku Nkhat Bay linapeza a Anderson Chikungu wolakwa kamba kopezeka ndi matumba 16 achamba. Bwaloli linalamula mkuluyu kuti alipire ndalama zokwana 200,000 malai kwacha. Mkuluyu ndi driver wa truck ya kampani ina kumeneko. Mwezi wa March, bwalo la milandu lina mu mzinda wa Blantyre linapeza a Alan Ntata yemwe ndi loya odziwika bwino mdziko muno wolakwa kamba kopezeka ndi chamba chomwe amafuna kuti achitumize kwa mzao wa mziko la Australia. A Alan Ntata anagwidwa ku bwalo la ndege la Chileka International pomwe amafuna achitumize chamba cha ochi kudzela pa ndege. Kamba kakulakwa kwawo bwalo la milandu linawalamula kuti iwo alipire chindapusa cha ndalama zokwana 80,000 malai kwacha apo ayi akakhale chaka chimodzi ku ndende za Malawi. Ntata analipira ndalamayi ndipo panopa ndi mfulu. Mwezi wa May muchaka chomwechi cha 2022 bwalo la milandu lina mboma ladeza linapeza mzika ina ya mziko la South Africa yolakwa kamba kopezeka ndi matumba achamba ukwana 112 omwe anawapakila mu truck yomwe amayendetsa. Bwaloli linamulamula mkuluyu kuti alipire chindapusa cha ndalama zokwana 2 million malai kwacha apo ayi akakhale ku ndende kwa zaka zitatu. Driver analipira chindapusacho ndipo pano ndi ukamba pano ndi mfulo ndithu. Mwezi wa April muchaka cha 2022 apolisi anamanga mkulu wa kampani yopanga mowa ya Castel a heavy millhead kamba kopezeka ndi mitengo ya chamba yomwe anaidzala kumpanda wa nyumba yao kukabula Heights mu mzinda wa Blantyre. Sipanatitsiku anatuluka pabelo ndipo pa 5 June mchaka cha 2022 bwalo la milandu linawapeza iwowa olakwa kamba kulima chamba chomwe chinalipo mitengo yokwana 59 kumpanda kwawo. Bwaloli linawalamula kuti alipire chindapusa cha ndalama zokwana 1 million malai kwacha apo ayi akakhale ku ndende kwa chaka chimodzi. Mkuluyo poti ndi wandalama analipira chindapusacho moti nahe panopa ndi mfulu ndithu sana sevijele. Tikaona muzisanzo zomwe zaperekedwazi anthu ola kwawa akhala akulamulidwa ndi mabwalo a milandu osiyanasiyana mdziko muno kuti alipire chindapusa kapena akakhale ku ndende. Izizi zikutanthauza kuti anthuwa amapatsidwa mwayi wolipira kapena kukhala ku ndende ndipo mchechi ziwikire kuti anthuwa amalipira popeza onsewa ndi anthu a ndalama zawo ndipo ndi uchita bwino. Awawa ndrama si vuto kwa iwowa. Muchigamulo chimene senior resident Bison Masonga anapereka kwa Mussa John palipepo mwayi woti akhoza kulipira chindapusa cha mtundu uliwonse komanso zaka zomwe anagamulidwa ndi zambiri 8. Izito zadabwisa anthu ambiri omwe akuganiza kuti zachitika kamba kakuti Mussa alibe kanthu popeza anthu omwe amapatsidwa chindapusawa anali ndi ndalama zawo zoti akuza kuchitira zipupu kwa ugamulawa. Anthu ambiri mziko muno kamba kakudabwa ndi kukhumudwa ndi zomwe zinachitikazi kudzera pa matsamba a mchezo apa internet makamaka pa Facebook. Anayamba kampeni yomwe ikutchedwa kuti Free Musa. Pa kampeni iyi anthuwa akupempha bwalo la milandu kuti liwunikenso chigamulo chakecho popeza chikusiyana ndi momwe mabwalo ngati omwewa apelekera kwa anthu ena olakwa mofanana ndi iyeyo. Bungwe la Center for Human Rights Education, Advice and Assistance, Claire, lawyer Alexius Kamangira, ndi chifundo chijozi apita ku bwalo la milandu nkukapempha kuti mlandu wa mwanayo awunikeso. Kuwunjizilapo kudzera mu kampeni yomwe anthu ambiri akusonkha ndalama zomwe akuti akufuna kuthandizira Musa pamodzi ndi amayi ake omwe akusowa zambiri mmoyo mwawo. Mkulu wina yemwe akungodziwika kuti dzina lake ndi Lodwell ndipo akugwira limodzi mchito ndi kampani yotukula oyimba ya mikozi. Anakacheza ndi mayi ake a Musa kwa Kachere komwe mayiwa anayankhula mwadzina kuti malingana ndi kumvetsedwa kwawo chambachi mwanayo si chake ndipo anangonemezeredwa chabe. Iwo akutinso wozenga milandu komanso apolisi ena anamuuza Musa kuti avumere kuti chambachi ndi chake popeza akatero samumanga. Iwo anati Musa amakhala pakhomo nkumasamalira mlungu wake yemwe dzina lake akuti ndi lakelo yemwe ndi wolumala. Pakadali pano anthu ambiri akuthandiza Musa komanso banja lake kuti apeze chilungamo choyenera chenicheni komanso kuwathandiza ndi zina zosowa mmoyo wawo. Mkulu wina yemwe dzina lake ndi Henry Michongo Junior walonjeza kulipirira nyumba mayi yake a Musa kwa chaka chimozi ndipo woyimba gwamba wati awalipirira nyumbayi kwa zaka zina ziwiri. Anthu ambiri akusonkha ndalama zothandizira mayiwa ndipo pofika pano ndalama yomwe yasonkhedwa ndiyo pitilira 1.9 million malahi kwacha yomwe akayipereke kwa mayiwa lachitatu pa 29 June mchaka cha 2022. Bungwe lina lotchedwa Malawi Relief Aid UK lapereka kale wheelchair kwa lakelo chifundo uchi sichikuthera pompa pompeza kampani ina yogulisa malo ya Inobut Limited yapereka malo a 15 by 30 meters kwa mayi ake a Musa kuchileka. Kampani ina yaperekanso paint ndipo mphasozi zikubwerabe. Malingana ndi kuyankhula kwa mayi ake a Musa mwanayo alibe zaka 19 ngati mmene bwalo la milandu linanenera popeza anabadwa mu chaka cha 2005 apa ndiye kuti iyeyo ali ndi zaka 17 zakubadwa.